Vusa balele.
Ususibulele isihlahla ngithi.
Wazi kanjani?
Banandi.
Mina noNandi esisipana sonke.
Ukhona paraffin la? 2 liter.
Ah, ukhona paraffin.
Oh, ngisacinga.
Asenze so. Mm. Inuvakatshela ligamina.
The Black Door, Mondays to Fridays at 9:30 on E!